Kā tī, kua puta he rongo pai, mō o tātou kau mātua. Kei te whakapau te kāwanatanga i te whitu miliona tāra, kia hou ake te pai tukutuku me te taupānga e kawe ana i ngā kōrero mō ngā kāri kau mātua. Nā tui aki tēnā, ka whakapau a te ono rau mano tāra ki te whakapiki i te mātauranga o ngā kau mātua. Kia mōhio pū ai rātou, kia mārama ke hoke ho ai rātou me pēhea, tā rātou toro atu me tā rātou whakahaere i te pai tukutuku me te taupānga. Ka kaha ake hoki a te tautokoa te kāporeihana whare i te hunga kaumātua, kia roa ake ai tā rātou noho, kia o rātou wāhi mahi. Hei tā te minitei ngā take kaumātua a Tracy Martin, mā te whakohou ake i ēnei āhuatanga o te kāri a kaumātua, ka māmā ake te noho a ngā kaumātua.
I want you to imagine walking out on the street and clicking through your gold card app and seeing in that instant every store around you and what discount they will give you.
E ono tau, kāre anō te pai tukutuku mo te kāri kaumātua kia whakahou hia ake. Hei mua i te mutunga o te tau nei, ka ū e nei āhuatanga hou.